abitura ubushikiranganji bw'ubutungane bose bafise amahirwe angana yo kwakirwa n'umushikiranganji. Ni muri iyo ntumbero umushikiranganji w'ubutungane yafashe ingingo yo kuva mu biro akakirira hamwe abamwitura bose.
Akarusho mwabonye mu kungene nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane yafashe ingingo yo kwakira abenegihugu mu nzu y'amanama aho yakirira abenegihugu bose akabakirira rimwe, ni kugira ngo ubwa mbere abenegihugu baronke amahirwe angana y'ukumvirizwa bose atakamwa na wa mama tankunzi aho bose bumvirizwa kandi bagataha batanye inshu y'ikibazo cabo. Hari nk'ivyigwa ibikeneye kwigwa bibikigwa akabihe ntumbero n'ikiringo bazoza gutorera ku inyishu. Aho nkavuga nti abenegihugu mwabonye neza yuko bagenda baremye bagenda baruhutse aho baba babona yuko umushikiranganji kenshi byaba bigoye ko ababona abakira ariko bakagenda bakiriwe. Icambere nuko nabonye yuko abenegihugu birabaremesha nubwo atabagiye atahanye inyishu ngo nyene ariko arumva yuko yumvirijwe aho kumbure kumanza ziba zarazisabwa ifutwa canke isubigwamo canke imanza ziba zisaba yuko ishigwa mu ngiro ryabo bisubira kwigwa n'ubugenduzi bw'ubutungane aho vyukuri umwenegihugu agenda yiruhukije akavuga ati nabonye umushikiranganji kandi yantunganirije ari nk'utunenga yarabonye mu masentare canke amaparake atandukanye agize igihugu c'u Burundi. Aboneraho n'akaryo ko kumenyesha abenegihugu yuko umushikiranganji w'ubutungane yakira imisi yose kuwa kabiri no ku misi ya kane mu gihe atayandi mabanga y'igihugu aba yamufatiriye kandi abenegihugu arabakira bose nta n'umwe agenda atumvirijwe cyangwa adatunganirijwe.
Abo bitura umushikiranganji w'ubutungane barashima ko batagikoresha umwanya munini mu kuronka umushikiranganji na cyane cyane ko byahora bibatwara uburyo bwinshi barindirira mu gisagara wo batari bubone.
Mu myaka 38 nta n'umushikiranganji n'umwe yigeje anyakira nta n'uwahe yigeje anyakira ariko ndashimye kukumbu na nyakiriye nkamubona amaso mu yandi nta n'umushikiranganji n'umwe nigeje nkubita n'amaso ngo ndamubone.
Natwe tugahura n'intambamye kubera tuba twavuye kure umva iyo wavuye mu ruyigi ukareta igihe 2013 ukongera ukaca umubura nk'iminsi nk'itanu cyangwa amezi abiri nkajya amaze amezi abiri ndamuhiga ndasaba indara abana bari bonye basaba yuko yokongera iminsi yo kuza aravugana n'abanyagihugu. Uno munsi ngiye nshimye ko anatumvirije ikivunga
uba mbona ubwo atora nayimaze iminsi nshyamo ari byinshi cyane nitora ubutungane ariko ubu uno munsi nkaba nashikiriye minisire ariko mbanye kumushimira ndamushimiye ndamukengurukira uburyo haciye anyakira kuko hambere haheze ugiye kurondera minisire ntiwamubona ariko no munsi inyakiriye umubyeyi
ubutungane bwarakora nk'uko uno munsi uko urakora ariko intambamye nini yari ihari waritura ubutungane wagira ingorane aho watangiye kwiturira wagira urarondera umushikiranganji bikaba ikibazo kuko byasaba kuca mu makabine ukarungikwa ahantu abo bakurungitse ko bakazoguha ibiringo ukazojuragirika ugenda ugaruka ugasanga umunyagihugu urarushe nuriko uranatunganirizwa kuko biboneka yuko byafata ukiringo kirekire umuntu akabandanya agira ibibazo byo gutunganirizwa kuso uravye abantu bavanga muri sare imbere yiwe basohoka hari abasohoka barira ukibaza gize ingorane kumbe yumvume ngararuhutse ku bibazo yari yaragize imyaka myinshi ugasanga umuntu amaze imyaka 36 urubanza bararuciye niruraja mu ngiro avanga amuhaye inyishu ari ishoboka gukoga ubwo nyene ari izokogwa mu ikiringo kigufi ni kuri birahimbaye nukuri twifuza ko vyobandanya
akunguko tukiye kwaronkera nuko amaze kutumviriza akadutunganiriza twese tugenda dushimye
kandi ndabona nkuko nabimwiganiye ndabona kubizogenda neza.
Nico nasaba rero yuko minisitiri yofata akongera umwanya kandi ibihe byinshi byo kubona n'abanyagihugu kuko benshi bararushe.
Zimwe mu ngingo nshasha umushikiranganji w'ubutungane Jeanine NIYIBIZI yafashe sukorohereza abenegihugu bafitanye ibibazo n'ubutungane hakaba harimo kumviriza imyidogo y'abituye ubutungane bafise akaba bakiye aho abacamanza batari bake bariko basezererwa mu mwuga wabo kubera amakosa bakoze bayakorera abenegihugu bafise imanza mu masentare.